peleke out tonight. Uni peleke out tonight. We hani mpenzi wa moyo. Hakika
sitakuacha.
Hata brother
tutakwenda naye.
Hata sister.